umfazi uhamba ubumnandi. So wena uhleli endlini ugade ingane sekuwumfazi manje. Mawuthi amfonele ifoni ikhali ziphendule umlungu lo owe voicemail.
Yabona ifuna lo yakhalifona ngene igayi 2. Yabo bese ibuya seyizothi ngashada umachambi.
Umachambi
B yakuzuthi indlovu yasetshwaleni.
Yeah.
But izofuna something emnandi ezokwenza ukuthi umachambi lo yangene kamnandi kube yinto ecatchy. Like abantu yabonza umuntu ukuzwa igama lamachambia especially laba bangapha igama bayolisebenzisa noma kuphi ngoba balazi but bayolithanda ngenxa yokuthi machambia kusho kona ukuthi isidakwa ke lezo zentombazane. Mawengani mina ngiyafunga ndodumezulu foni lokho ikhala koze kusephendula umlungu skrang skrang ikhala yodwa ngishiye nezulu sengiqala ukukhathala uthando lwendlu ngizwisa nobuhlungu.
Uthini? Ay bo wangikhulumela isiChina nje kayise. Okay, bye bye, tata. Ha!
Ay! Mina mangiqala lo shuni, nanihleka ningibuka ngofuni. Hiqude makhala ngavuka, mangikhahla amagola nothula ngankosi. Awu manje selivumile idlozi, sengihamba nendlondlo ngiyingosi. Sangoma songoma ngiyindoni, izitha ngixaka ngenoni. Ay!
Get in.
My pizza.
I see, guys.
Hey, you come that one?
Tata.
Eh?
So I need tata.
It tata. Tutu. Is it shy?
You say Zulu. Big. Zulu. Zulu. The Shukran God. The Shara.
Get us to the missus. I'm the soccer scene. Get us to the missus. I'm the soccer scene. As he got an air for us.
I'm gonna go.
ngithengise ekuseni kunzima mntanami sidla imbuya ngothi angilazi icala lami emhlabeni ngisoni kodwa sengivumile injabulo ngiyithola angikukhulule mntanami uhamba ilanga lingakashoni.
This is the one.
It's the one, son.
This is the one, Kobe.
What are they saying?
This is the one. Wa sholo bafana bo skool. This is the one.
Yeah, cuz.
This is the one. So sack yo leyo. Fuck, this is the one. Yo leyo.
Angilazicala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo ngithola ngikukhulule mntanami uhamba ilanga lingakashoni.
Ah,
bafowethu. Malanga ixoxela indaba nje. Izolo tibele letapia.
Tshela Xolo, vuka ngesitholele sibotobotu. Wena uzodla ezama ithukuthuku, ezama izengazi ngebukubuku. Awupheke mina ukhohlwe iphukuphuku. Hey, tinkithi kindikithi.
Hey, Kobe.
The flow. You won't tell me nothing. Inkabi rap mina sonke siyazi ukuthi inkabi iyabulala kodwa masiyithatha ngokumculo ibulala ngamagama ayingekhali ne igama lenkabi igama elisuka erengeni ngenxa yokuthi mina ngine history erengeni bese erengeni isikhathi eside uyabo. So inkabi ngokwerenki umfanekiso isilwane esenziwe ngomfanekiso womuntu esibulalayo esakhandwa kodwa kuphi erenkeni uyabo. So inkabi igama lenkabi maliphuma nje kuyabulawa yebo ikhona inkabi ikhona inkunzi. Inkunzi le engatheniwe inkabi le etheniwe ukuthi ayisathinti mangabe ihlupha kakhulu iyathela. So iyabulala ngase ngiyithatha mina ngalesi yasikhathi ngayifaka ngenxa yokuthi bengizazi ukuthi mangabe ngigibela istage ngirepha ngiyagcoba ngempela uyabo. Ngase ngithi inkabi rap kusho ukuthi ke ngibulala ngamagama uyabo. Kwase ngenxa yothando lo maskandi mina ngikhule exi ngilalela umaskandi nanamhlanje hayi ukuthi nanamhlanje emotweni yami mancane amathuba okuthola iCD le hip hop o lenindo into ithola kimi emotweni umaskandi
hayi ngoba nginekhanda eliqinile kodwa into esenhlizweni yami into enokujabulisa inhliziyo yami mangabe ngizwa. We understand. Ninja. Uyabo into ejabulisa inhliziyo yami mina mangabe ngiyilalela like inhliziyo like iyaphamba manje ngizwa ukuthi hey. Uyayibona lo le. So kwase kufika sekutheni kodwa manje wenza hip hop wena. Uyabo go back to the scene ngangifika ngesikwele mina lesa sikhathi lesiya. Ngangiya kuma hip hop session ngiphethe isbam ngalesa sikhathi lesiya. La ngaye ka khona even ukusiphatha isbam saqatha ke stage ngi perform. Mu hip hop session saxoshwa umngane. So yonke le yanto leya iyangithatha yangifaka sekutheni okay yebo wenza hip hop kodwa manje na impilo sayiphila wena. Namanje useseyilento le. We understand ngenxa yokukhula ekhaya sikhule silalela uMaskandi herenkeni uMaskandi so leyo nto leyo yiye yathatha inhliziyo yami ngidlula ihip hop ekuyenza imiki ihip hop ngihamba ama hip hop session kukhula ikhono lele nginalo lokurepa kwaya kodwa ke kwase kuba nalento yelimi ukuthi okay kakhulu kuMaskandi nazi izinto ezikhulumayo into ekhulunywayo uyabo lento yokukhuluma ngemoto izinto eziningi esingenazo lezi abafana laba boskrskru abakhuluma ngazo bakhuluma ngemali abangenayo bakhuluma ngezinto abangazenzi bakuba ama gangster ko Twitter na ko Facebook like uyakubulala fear zakungcwabe ku Facebook na ku Twitter umvana kodwa manihlangana in real life akulona iqiniso umfana ingane nje encane saphaphela inkinga ikhula ngemfundise wrong uyabo
kodwa shona ngaqoma themba lami unothando nempala angikhumbuli nelodi la ngifikela nesikhalo mina nawe siyisibuko sothando Adam no Eva thando ayi Adam no Eva Adam no Eva idini uthando lwesiqalo yeah amkhonde
lesikhi
kodwa shona ngaqoma themba lami unothando nempala angikhumbuli nelodi la ngifikela nesikhalo mina nawe siyisibuko sothando Adam no Eva idini uthando lwesiqalo bro can fuck with this one
it's too much
yeah? Fuck that English
it's too much this one
yeah?
It's too much
fuck that English we going in
fully by force
inkinga enye into uma ikhuluma i-English ayihlali kahle
ayenzisethe
ayihlali kahle ifuna uyifake ngesizulu uthi kunjalo
kunjani Mangela shona ngawutholanga bengifuna abaningi kodwa shona ngaqoma themba lami onothando nempatho
Ake ufuna abaningi mfuthu kodwa la shona ilanga ngingaqoma ngalolu Inhliziyo ngangiphatheka kabi mangabe lishona ilanga ngingayibonanga intombi yami mfuthu Uyabona
Yabuza bali
ngomjala nothando ngespiliyoni Ay, muy.
Ay, pues Bugs. Upo, bro. Bro. Y blendo. Ya, bro. We, bro.
Sure. Bro. Yes, Dwayne.
Oh, yes, but keep
emphasis.
And
my man, I am no.
Kwanele nyonga ngafunda ukwanda ngisem